uceliwe.
Nanga umfazi, sengulandele yena.
Uceliwe uthole umfundazi, okuyofunda phesheya.
Nalela la, yisiko lethu leli. Nathi sinelungelo lokuhlonipha.
Isiko lani. Uvayele samalungelo aceliwe.
Hamba wena. Le ntombazana uceliwe. Izoba umalukazana wala ekhaya, uthanda noma ungathanda.
Okay. Ngiyacaca ukuthi this is a case of men versus women.